Alo, serikali ya Mariako, mimi mtu ya kawaida. Niko na kiulizo. Watoto nafungua shule. Yes, last year msema Sahile Rwanda walikuwa wanatengeneza hizi classrooms that are COVID friendly for children, 27,000 in total. Mulikuwa mnafanya nini? Nonsense. Ati bibi ya nani wewe? Ah, BBI. Okay. Na mnatonda